wonke umuntu ohleka nami phinde ngibezele ukugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina ngiyawutishapo mina babuze bonke bazokutshela ngiyawutishapo mina anginanto yiningi mina ngihleka na wonke umuntu ohleka nami phinde ngibezele ukugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina ngiyawutishapo mina ngoba
I'm uthando lwami nawe. Kasi liyabakhathaza.
Sami sandi kuse Danko, 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 danko.